Heaven Outreach Ministry International as of Opinia or Dano, your friend Apostle Daniel Kui. Your tune, sir, Afro Sebra, Nebeka, and Pai Walker Sieno, Aya, Eduada, Ukuada, and Fiada, Yeshemu, Ewa, anyway, Oblugu, Oblugu, anyway, Oba, Oblugua, Ubisa, anyway, if you know Ewa, anyway, if you want Chenwa, a hot and Yeshemu, Ewa, Rabeka, and Hona, Eamo, and Pai, Rabeka, and Mompai, send your Bible, look, I say, Am I in Yaya Hunshe, Shemuda, Am I in Yampire, so that. Intina having our trade ministry atunsa afra wosebra beton yekwe ho na ye mbompae aprena abrenyina aye eduada eduada ye shaase 7 o'clock ye shaase 7 o'clock na 8:30 bebepe na yapon aye nkuada nso no etisa ye shaase 7 o'clock 8:30 bebepe na ye free eho aye efiada nso no efiada de ye bompae ojasu 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 aye kan se raw prayer no Tunsa afra usebra, bra, bekaya hu na ya mompaye. Sa wo hwe screen ni a numbers na egu ho na obetumi afra mu baako, obetumi afra mu baako na sofopenini ene obedi enkomo. Sa ebia wo ha obi eda wo so amane bi da wo so na wo po obi ene ne di hu enkomo dia, ene frɛ Apostle Daniel Kui, Apostle Daniel Kui no no obedi enkomo. Na obetira wo ha wo na no na wa so ano aye den ede ama wo. Esa ntumi a Nyankopon ede adom no. Esa nyansa a Nyankopon ede adom no nti no obi bi la obeba ne nche no de ne ha obetu ne nim o de ko nu twedi ampo nyankopon nim na nyankopon e ma no adwene ne nyansa a oni sa nipa no be ye de ebetentem sa ye mpae bo a ye do be fa mpae bo mu sa ye akwankyere nso a ye do be fa akwankyere mu nti wo hwe na ma na eda screen ne ya fa na ma no ba ko na phrase si ya na e bia wo pe direction e de aba asore yo ha wo ba weja oblogo weja oblogo weja oblogo udu oblogo a bisa se former assemblyman anyway former assemblyman anyway ni fie no ewa hi odu ni fie no pepe pa enchen ho pe ho ana asafo no wo bra 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 nyame shira